kwa hina rā, wiki tōrea ki rotatoru i a Ruātoki, kwa pupuri mo tētahi a wiki anō, a o whakaaro mo te kēmu, mo te tākaro i tēnei rā?
He pakana, he pakana, he pakana, he pai ki te tākaro a tēnei tau mō tēnei tāona o tātou a Whaeri Nuku. He kēmu tino pai ki a mātou, no roto te whārua nei. I Wikitoria, engari e noho mātou i runa i te whakaiti. Ai, e pakana anō a tērā wiki.
It's Māori Trophy rugby. It's always going to be a hard yaka turning up for these games. Especially when you've a lot of the whānau from Waiōhau are sort of thrown together and turn up at 15 minutes before kickoff and not even a stretch and just warm up and hook into it. We started with 11 players, I think. So to be fair, we sort of held it out for 80 minutes and the result's a result. There's rugby wins on the day.
I te kōreo atu i tērā o ngā pāpai kone, i tipu mai a te mātaki, te tākaro anō hoki. Mau mahara anō koe, o mahara mo tēnei tāonga i a koe tamariki ana me te mea anō. Mau mahara anō koe i tō kēmu tuatahi mo te Whaeri Nuku.
Ai, ko tōku pakeke, ko te kaumā whāpea i tōku kēmu tuatahi mo tēnei tāona, ko te mea kei Waiōhau ki tērā kēmi. ai, ko tōku mōhio ko i wini mātou i kona.
You've got a bit of history with this taonga. I want to let the people know, who is Whaeri Nuku?
He's originated from Murupara.
Yep.
And his grandparents are buried in Waiōhau. That's why we eligible to play. Yeah. So a lot of history in the trophy.
He tino tāona tēnei mō mātou te kapa o Ruātoki. Waimari a mātou i tēnei rā i Wikitoria and hai tika tau kōrero. Ako ka tākaro etahi o mātou kai tākaro mō Waiōhau. Ko te mea nui te whakawhanauna tana. Whakamana hia te tāona Whaeri Nuku.
Mm-hmm. Mm-hmm. Do I? I don't know how to do it. I don't know how to do it.